Hākina, hāputa, hākina, hāputa. Tuwhera kia rangi nui, tā māua kia papatūānuku, ko te pito. Ko te tūtama ko te tūtama wahine, ko te pito. Pupuritia te mauri, hei oranga wairua, hei oranga hinengaro, hei oranga tinana, hei oranga whānau, ko te pito. Hoki whakamuri a ngā atu ki ngā tipuna, hei oranga mō ngā uri whakaeke, ko te pito. He mauri tukuna mai,